Husan, Taras, Sevin, Kishnay.
Slava! Slava!
Kvatu! Sivura, Avatars, Husan, Taras, Sevin, Kishnay.
Ösidota!
Yes!
Ösidota!
Yes!
Ösidota!
Yes! Ösidota! Yes!
Repetoyapi!
Huya! Iyashisitsi!
Umthetho wethu siyakagatsheni nasi ngiwa siselonje nje masuka lana nje bekubhinqa nje amabhinqa wonke maseya kagatsheni kwathabisile ndlovu nasi yakhona sikubangisele khona ngihlobile manje ngigaxile la ngixaxe ngomnumzana uNgcongo sibale simnyama kakhulu sabonwa abantu bonke ezweni basaba bathi hayi siyaxolisa Ngcongo ophahlele mntana
Sijoke kakhulu sisuka ezintabeni zasembumbulu sezikhona la ejozi nyama manje na sizoyinyusela kwesinye isigaba le nto mhlawumbe manje ngathi shonile ke sinomkhonyana njengamanje ake ngidlale phansi bafowethu ngiyabonga ke
takuyo ndawo ngithi wonke umntu
izindoda
yes sibumba
yes sibumba
yes
sibumba yes Igwale nuta.
Igwale nuta.
Yali, yali.
Bangshaiwe tu.
Bangshaiwe.
Wetu.
Bangshaiwe kadeku. Bangshaiwe.
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 Yes, Himbumba.
Yes.
Oh,
yes, Himbumba.
Yes, Himbumba.
Yes.
Oh,
yes, Himbumba. Yes.
How
come tetu? How
come tetu?
How come tetu? How
come tetu?
How come tetu? How come tetu?
How come tetu?
How come tetu? How
come tetu?
How come tetu? How come tetu? How come tetu? How come tetu? I'm not sure.
Yes, Himbumba.
Yes.
Oh,
yes, Himbumba. Yes.
Yes, Himbumba.
Yes.
Oh,
yes, Himbumba. Yes.
How
come tetu? How?
How come tetu?
How? How come tetu?
How?
How
come tetu?
How? How come tetu? How?
How come tetu?
How? How come tetu? How?
How
come tetu? How? How come tetu? How? How come tetu? How? How I'm not sure.
Thank you. Nazi la khona kwa. Let's we keep it.
Thank you. Sapa, Yeah! Thank you. Ah!
lapha siyayithola kakhulu esikhosini. Sibonga kakhulu umshana into ayenzele yona. Ngingawabeka nje ngingahlonizi ukuthi okokuqala nqa kulesi sigodi kwenzeke into enjengale. Mhlawumbe angiyiphakamisi kodwa nje ngiyakuthokozela lokho ngiyacela ukuthi
sayithina labo bhojabhoja obafazi basodidini bakhange bakhabutala amagilevini sibhuza njengoba sebeyanuka ezefenye ngitheeze efenye manje zibuyile manje sigaweni kwandlovu zizonaba-ke manje njengenjwayele ezefenye vele yonke into ibe right nje kumnandi ukuthi sihambile sikhathele bafana ngoba siyajabula siwudabula wonke ngumhlaba njengenjwayelo sazophinde thekwini phansi embumbuni ngegaba ngegaba ngokuhlukana ngokuhlukana kwakhona sengithi-ke kumina-ke ake yinabe danki lawo
Yes.